Nukwezi kugira gatatu muri zone Musaga umuyaga nkuba utambwiye kuboneka nabi nabi amasaha abiri gusa ku munsi ni abanyagihugu bavuga ko baronka uwo muyaga nkuba abanyagihugu rero cyane cyane abakora ubuzi busaba umuyaga nkuba bakavuga ko ibyo bibatera gahombo uyu munyagihugu aratubwira ingene byifashe n'ibibazo bahagirira
ndangaza ibintu bisaba kuca muri firigo nk'amata n'ibindi byatugora ngene tubandanye tubaho kuko akazi gaca gahagarara kandi biri muri firigo bisaba byononekara kubera ko n'amatara acika tutamenye aho acikiye ashobora kuza mu gitondo akararaho akacacika nka saa mbiri agacagaruka nka saa nko ku mugoroba murumva ko ari ibintu bigoye.
Uyu munyagihugu amenyesha ko bahagirira ingorane zo gutunga imiryango na rigya ubuzima bw'iki gihe butera bugorana
murumva ko ari ibintu bigoye kubaho muvugiye ubuzima buguma bugenda ku munsi ku munsi kandi muzi ko zaro mu gisagara benshi bakoresha amatara tukaca dukagira n'amatara ku bijanye na firigo ko firigo ikoresha amayagankuba byose bimba bigahita bisongera isi.
Abanyagihugu bakora akazi ko gusudira ivyuma kumwe imishatsi n'ibindi bakavuga ko bazohava babirukana mu mazu bapanze kuko batazoronka amafaranga yo kuriha bagasaba leta kuraba ingene yotorera umuti icyo kibazo ngo kuko mu gisagara cya Bujumbura benshi bakora akazi gasaba umuyaga nkuba.